turabaramuke cyane ku izina ni Alex Degos niyo nyishyu anamakuru yo muri Embark yo kuwa kabiri itariki indwi z'ukwezi kw'indwi mashasha yaho duherereye. Uno munsi tuza kuvugana ku makuru mashasha yo kuronka imfungurwa muri Walu n'inyongera ku bantu bafise food stamp ku miryango imwe imwe no kwiyunguruza kwa gusa hamwe n'ishure ry'ubwenegihugu ryo ku murongo ririko riratangwa. Amakuru mashasha yerekeye COVID-19 abantu bashasha amajana 13 baraye batowe corona baca badoza igitigiri c'ibihumbi 31 n'amajana 656 bamaze gufatwa mu gihugu cyose. Nta bantu bashasha bamaze kwitaba Imana dufise kuri uyu munsi heze, ariko igitigiri cy'abamaze kwitaba Imana muri rusangi n'amajana 721. Embark ya Walulu izo kugurura isoko kwa gatatu itariki 8 z'ukwezi kw'indwi zo gutanga imfungurwa ku buntu. Uzoshobora kuronka imfungurwa za gusa kandi wongere ugure n'imboga bagazitoto zarimwe na Embark nyene. Iryo soko rizasubirira urutonde rwo gusanza abantu imfungurwa muhira rizoba riri ku ishengero ryitwa Sacred Heart muri basement. Bisabwa kwambara mask mu kwinjira kandi hazoba hemerewe umuntu umwe mu muryango mu kwinjira, ariko ubufise mubanyi afise ikibazo cy'imfungurwa mugabo atashobora kuzaza ku isoko ni byiza guhamagara Embark. Iowa Congolese Organization and Center for Healing iyo twita iCoach ni ishyirahamwe ritanga ubusafiri ku mpunzi canke kubimukira bakeneye kujya kugura ibintu byihutirwa badafise ubusafiri hamwe n'abantu boba bafise rendezvous canke kujya ku kazi n'ibindi bintu bakeneye kwimfashanyo. Ni vyiza ukeneye iyo mfashanyo menyesha imbere y'amasaha 48 kandi ni vyiza gutelefona canke kwandika email canke ukagenda ku murongo wa internet ngaha munsi kuri iCoach canke ugahamagara Embark mu gihe ukeneye imfashanyo y'ubwo busafiri. Lutheran Service in Iowa yo twita LCI iriko iratanga amashuri y'ubwenegihugu kugira ngo kugira uwemererwa kuba umunyeshure bisabwa ko ubuze icyongereza gikeye kandi ukaba ushobora gukoresha Zoom cyangwa programa yo kuri computer kuri video. Amashuri yo mu gitondo azoba yuguruye gushika ku itariki 10 z'ukwezi kw'icyenda. Hazotangwa amadola 20 yo kugura ibintu mu kwiyandikisha naho biringaha munsi canke uzohamagare Embark. Abanyeshuri biga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa 12 bari basanzwe baronka imfungurwa za gusa ku ishuri. Amahera yabo azo kwiyongera ku ishuri cyako by'ishuri azoriho na leta ya Iowa. Nyimba uronka food stamp canke amahera ya leta twita SNAP uzoronka amahera azo kwiyongera ashika ku $300 n'amadolari 7 n'amasenti 80 ku mwana wese azoba yemerewe hagati y'ubu hamwe n'itariki 15 z'ukwezi kw'indwi. Ariko utaronka iyo mfashanyo ya SNAP uzoca uronka ayo $300 n'amadolari 7 n'amasenti 80 mu ikadi bazokurungikira twita PEBT abazoyirungika kuri address iri muri system ku ishuri. Iyo kadi izoza mwibasha yera yanditseko izina ry'umwana wawe irivuye muri Austin, Texas. Ayo niyo makuru twatafite kuno munsi. Turabashimiye cyane kumudukurikirana. Yari Alex Degos niyo nyishu afatikanye na Embark na ubutaha ntimwe kugira like share hamwe na subscribe kuri channel yacu. Murakoze cyane, mwamana bahayezagire.